Utakubali ukuliwa kwenye
ofisi milioni. Kenya money bro. 50 million ni pesa mingi, lakini hiyo million ndio inaleta shida.
50 million is a lot of cash. Mhm.
50 million. I think one kila mmoja anaweza kufanya.